na fizyo yaratinye guhonyora kuburi buno butaka
hari giye fizyo yigeze kumara n'imyaka avuga ati hajyanwa rati ubwoba naho no je ntibomenye yuko naje ini true story ndiko ndaguha
yari jo abaye wa mbere muri 10 in 1 acabi wa mbere muri pri music umva mujama yari nyina avise hit ya kuri kakagetse ageze Kenya
acamwe cyo gakini
cyara hasi uze wa me witonda uze wa me wicisha bugufi
aho zigisi bisa
ningoni afise ningoni ibaze
urumva dabwa aho muziki wacu firi abandi urikura bakwe gukubo kubaduza urashika ba Kenya unapandisha ba Uganda unapandisha wewe ukashufata uyu wanyu witwe yuko ari wa mbere mu gihugu cyawe uvukamo aho ataye uruzoga amprisi munavana hamwe mu kinama ukacumica rika hasi ningoni ningoni
uze wa me witonda uze wa me wicisha bugufi
mwene wacu iyo ni hit ya rakini vrema
iyo ni nyimbo nyuta
utapaye mu kati kokori iki kimenyetso cyuko itasaidia
nini abangi no kuna pia greedy 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 yo hit hit kuma ama hit kuma hit kuma
gani ama jambo kidumu yashikirije rero nta ntimugire
eh nima twe turi mu rugamba guko mu rundi ajya wewe urumva nagwa example hano wenye ni yafashe ya mbere mu gukinyiza umuntu nakufasha kumuduza yambwiye ati uze wa me witonda kumusubiza yamwishyaritse hasi
ndimi sabie yarasubiye arongera kuri Twitter urubuga rukunze guhurira ko abantu benshi ndetse n'abanyine n'ubahiro kabisa yanditse ati ndababaye cyane iyo nibutse ko Kidumu yigeze kuyobora umuziki wa karere yari afise vyose bikwiye amahera fame talent haca habura management ibi nivyo natwe turi ko tugwana navyo bigasaba ko bakuru bacu batahura ivyiyumviro byabatoyi babo kugira ngo tugendere ku ngingi imwe
ndakubwiye ico gihe rero wewe ya ico gihe yari afise yo fame na niki vyose ni vyabikoreshe mu gukinyiza si urabona attention satubyari geze kumufu kamera Kidumu yo story rayizo urabimva kamera wacu aragenda uragenda akubwiye ati satubwiza ukuri Kidumu mwabanye gute muri Kenya byagenze gute Jicho nzio chua hali joni tikiri mugaru kanangaha. Ninyinewe hali murungi ki.
Ariko kandi Kidumu hali mubanu bafashi jawali li mzibe nishwa tanduka.
Indi. Abobo se yafashi je uragendu babaza mateka ya. Uragendu, tuko tularondiru muti. Uragendu babaza tijage nze gute, tijage nda gute. Urazi kwa Cedric Bangi igeze gufungishwa na Kidumu.
Kera.
Murashu ndahubiye
urundo bakubaranira iteka ry'umuziki w'u Burundi ariko kandi bamwe bakunze umuziki bariko barakwagiriza kwivuguruza mu ijambo bivanye namwe mu masanamu amwe mu majwi yawe warungikiye umwe mu bigeme dufise nga muri industry bakora ku mbuga gurukana bumenyi ari we Hozi irakoze asanzwe akoreka inyamakuru Silent Vibe ubona neza yuko yarafise ikiganiro na mugenzi wacu Isaac Classic from Isaac TV ubona neza ko wari kurivuguruza usa nk'uwemeje neza ivyo ariko biravugwa Jewe abakunzi b'umuziki.
Jewe umviriza, reka ndakumvishe audio ya Hozi, sibyo?
Mhm.
Sikumvisha na ma audio none.
Ari audio na sinabwaze kubaza ariko.
Eh.
Sibaze kubaza. Bamwe bakora kubakora kwa na general narakiravye kamem, narakiravye ko mwari kumwe n'umuntu jewe nemera DJ Paul Legend amwemera.
Ego, nanye ndamwemera
gusa. Nanye ndamwemera. Rero sasa abantu baratatse umenshi makuru ati ntihagaze nk'umenshi makuru.
Mhm. Je mumvise igice mbanza kumvisha audio ya Hozi yandungikiye ariko aratakamba ati je barandembeje mu commentaire ati numfashe
unavugisha nawe unavugisha
uviriza audio eka ndayitangura nawe bari Kidoma bagikwiye mu barabara bagasha gitora gacha bakirera gacha gitora gitwara muri studio akirera studio bakacambika even aho cuba cyari Kidoma cyari Kidoma kubera ubuzima mugabo ni cyari Kidoma kubera umuziki sibyo Nero cyo Kidoma rero gitoyo kwa gitwara muri studio yagaririmba kibona video yacu irariye hit nikizi su France ni imwe nikizi YouTube ya kirewe gute nikizi na kimwe cyabaye ico rero ntaho kibwira ati abantu bose bafute kira bafuta nikira kimwe kizi urabyumva hari n'ibindi petrole by'ivyasame usanga byakuze bigimirete cyakuriye hiyo usanga uragitoyo igi cyakuze indirimbo kuma cyasama gusa ke muri studio kivugayo no diaspora kirunke namba ari dolari bajana 2 kiragiye kirakoze umuziki
The Heart of Africa present Hard Mission and Anita Silis Muri hand mission tuzohasanga mu bareresi bakomakomeye Vanilla Vine Solo Aliwa Lipa Chris n'abandi benshi Anita Series yoyo musanzwe tuyirimo irimo bamwe mu bihangange bakomeye mu mareresi yo gutwenda ndavuze muri comedy tuzohasanga uwo bita Ismail Gasso guys uraza kubona muri description link uca winjira neza neza muri The Heart of Africa ushobora subscribe wamukurikirana amaseretse n'amaseri ajyoshe cyane kose ntitwigera tunanirwa kiretse iyo twigira
burana niki n'ibendera nta diri
nkorana nje ningana n'ibendera
nta diri je nkorana n'ingegera reringegera mugabo hari
gize ndakomora ndakamura ndafuvya nkafubura
nita hasro
rero iyo nafubije nshamfubura rero tugomba dufubure wowe wavuze yuko nagize iki nafubije
wafubije
rero iyo bicaranye n'ingegera hari gi ufuvya
kabisa
bakaje tugira iki uramutse mu tugaba tugira iki
fubuwe
na gikobwa kera aho bwiye ati wamfubije
jewe
ucugifubura
urumunyakame ngafubye uramubonye hehe
yashiga
kabisa bakunzi ba Hitop TV ndabaramukije ni Landry promoter umuganga umutana ni gwa tute hankizimya moto famous vibe killer agese ukarukanje ntwari kirumara mu muziki w'u Burundi Mr The Star System Mr Umuvumbuzi kabisa ndi bazira menshi tuba rifite tuzira ebara je simbizi na muvumbe gushikana ho nduha
yo nararushe watagariyo Niyo mpamvu wanse gusubira kujya imbere y'amakamera ya Top TV.
Yego,
ratagaze. Amafaranga ni meza.
Hageze ko usubira kujya imbere ya kamera. Oya, ahubwo uramubwira muze Jojo. Jojo ni wanze, Jojo ni wanze biye cyane.
Yanse kujya imbere ya kamera. Oya,
bo, ni yanse ko mterumva. Ucyumva nawe ko.
Ngaho atagaza ariko.
Ye.
Sha. Izo ni franga tuza Jojo.
Franga ya Jojo.
Ni atara mindo kwa Jojo.
Ni franga ya Black FM.
Mero kamera ya Jojo.
Mvya friend. Ya ku deploy.
Aracyambutse gushika do.
Eh azo ku deblo kugira n'umujya yambiye kuri umuhungu uyo.
Umuvandi mujya.
Kabisa akunze ba Top TV ndi kuna Buddha Simbizi wasema vumba. My brother umeze neza.
Ndi nyina.
Cyane gose bro.
Yara sana.
Uraba wimweshe none. Ntiharagira ko wimweshe.
Uri umuntu ari mu rugamba ari mweshe. Wo murafise umwe yashaka kwimwesha sha.
Rwa ko kajya.
Naratangura kugwana.
Eh.
Ndashaka kuba amazigiye noga. Akamudire ni umba. Ndanuka se.
Dazi je ndi kure yawe gatoya
na busazi gubona buza kunduma ko
kabisa Idris wasema vumba urumubaro no vuga nze yuko bagarere neza showbiz hani wacu mu Burundi ndetse bagirageza kugira byinshi bavuze ariko kandi chatumiza kuvugisha no munsi nje tuyage kugira turabe ukunye niterambere tumaze imisi duharanira cyangwa tumaze igihe duharanira nk'umuntu bantu bagiye barafata ya mbere bagira ico bavuze mu muzika wacu aho ryo warigeze mbega uyu munsi vyifashe gute mbega abantu babatahura kamu ukunze kubatera bicije kumbuga ngurukana bumenye mbega uyu munsi Idris Mbizi hariko araboneka hariko arumvikana amwe mu audio ubona neza yuko avuga ko ari karivuguruza mu rugamba amazi iminsi bisa neza bisa nuko yatanguje mbega yo bararushe mbega yo bananiwe nibindi byinshi tuza kuyaga ku muziki w'u Burundi reka tugire ko ku kibazo ca mbere Idris Mbizi urumwe mu bantu batakambiye se barundi ndetse n'abatama bacu basanzwe baturongoye ndavuga abavyeyi bacu basanzwe baturongoye ndavuga leta yacu igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kugira ishobora kwita abari imvyo barundi mukubaha passeport de service n'ibindi byinshi merutse gukora ikiganiro umwe rudende Landry promoter merutse gukorana n'umwe mu baririmvyi bakomeye dufite mu gihugu cy'u Burundi ariwe Big Fizzo nongera kandi mpabwa umwanya mwiza ndetse gukorana ikiganiro cyiza n'umurimvyi Sabi satura mu bathroom Champingwa mishije cantegwa iteka ryo kuba uwa mbere mukumva yuko umuririmvyi Sabi yaronse passeport de service n'ibindi byinshi yongera avuga neza leta y'u Burundi mu gihe mu meza heze abarimvyi bari baviriye hasi leta bavuga ati dukwe gushigikirwa tuke gusupportingwa tukigira ibiki n'ibiki ariko Sabi ubwa mbere aravuga ati jewe naronse passeport de service bamwe barabipinze abandi baravyemeza kiye kintu wacakiriye gute
kijya kintu ikintu ukunda cyakiriye d'abord ndakenguruka bya ni ibintu byerekana yuko akamo twamadutera aba artiste hamwe byo dusaba na leta mvye leta nkozi yuko batwumvira batwumva kiye ni cyerekana yuko ivyo dukora vyose yaba ivyo dushikiriza ku ma réseaux sociaux yavyo duvuga ivyumviro vyacu ntibigera bavyirengagiza Namba uno munsi narashoboye gutakamba ko Sadbi yaronse amahigwe yo guserukira igihugu cyacu dukunda. Naho kugira
mu kugiserukira naho yara yategezwe kujya muri Amerika sibyo iyo urumva ni passeport de service iyo ni ni passeport warashaje ya passeport kenshi ya passeport ibikwa muri PAF ni passeport bahereza umuntu abagiye guserukira igihugu umuntu abari ku murimo w'igihugu ico ni kimwe mu vyerekana namba no munsi leta mvyeyi leta nkozi ishobora kuvuga kuti uyu numukozi reka tumureze no passeport nuko leta iba ishigikiye kandi bitahura muri rimwe ko tumenyereye twatumenyereye kenshi yo twanyereye gatoya leta twiyegereza urazi nk'abari imve nk'aba orege hari abantu bavuga ati none ibitwama dukora twama tubona gusa tuba twumva baririmbyi babapfunze mugari nzo twumva baririmbyi bashigikiwe sivyo namba uno munsi tugeze aho na leta ibona yuko umuririmbyi yuko ari umukozi nkabandi ikamureza passeport y'igihugu attention yavuze gusa passeport gusa na ordre de mission bara munsi na ordre de mission
ico nakivuza ariko abantu mesi batagitahuye
ordre de mission ni kimaze kwa na secretary
tugera tuduhanahana njya mu nyako wa simbizi ordre de mission ara abantu benshi batabitahuye ko ara abantu bakunda umuziki ndetse bakurikirana umuzika ndetse babiteze kumva ijambo umuririmbyi wabo canke umwisha makuru wabo bakunda ashikiriza ariko ugasanga ni batahura ivyo bintu babikubera vugwa sinzire kushaka kudusigurira neza iyo ordre de mission ifashe ku artiste mbega ni giki neza neza kuri byo gena neza
ordre de mission sinzi kweruka kubona gihenye n'icubahiro aherukira muri America urazi ko yagendanye n'abaguza atunga 41 ijya list mwabonye ya ordre de mission isinywa na secrétariat général de l'état urumva uno igihugu cy'u Burundi numva ni numva sicyo bita secrétariat général de l'état niwe bagusinyira niwe babakubuza ati uyu numuntu turungitse mu gihugu niba busad bihagira namba just na ofete n'ubusa ndatawura ingene sad batashobye kuronka ijya visa
sho kuba yisavye ativye
arashobye kuba yisavye ativye biri mu kugera mugabo urazi yuko akamuna je na mu telefone na Kent Piava nabiga ati Kent Pi mwebwe mukeneye kujya hanze sivyo ni mureke gutatakaza mu ngo amavizi biki yarange muri abingenzi guverinema bijamo musabe passeport de service peut-être rashobora kuba visa bagiye kwirondera batevye ikiringo cha
kuko ndavyibuka yuko na sadbigeze gupostinga ati nzojayo ati ngomba kuja muri
aya wasanga bavuga ati nzojayo kusanga passport yaramaze
kwironga kwironga nziza gashobora kujayo
kwa navyo na tasho ega na leta uwe habwo dushimiye leta mvye leta nkozi inge riki ratwizera iyo passport ntibapfa kuhereza n'importe qui kubera turafise abantu muri kahisa ari abantu bagiye arabatambura inere bagumayo ari abantu bagiye arabakinyi ba football bagumayo hari abantu bagiye mu bintu bitane nta n'abajournaliste bumvise bagiye baherekeje president akagumaye rero niyo mpamvu ubu na leta iravuga ati est-ce que uno muntu arisuire vraiment ntaza soit umuntu agenda kutumara amaza urabyumva kubera ugiye ukagumayo si vyiza ku gihugu iki gihugu ni cyacu bijya bihugu abantu bavyifuza urazi mpamvu abantu bifuza kugenda mu bindi bihugu kubera bene ivyo bihugu baricaye hasi bariyumvira ati hakeneye bihugira ibihugu byacu tuvyubake barita wibubaka ibihugu byabo sivyo hama twebwe twubaka ubunebwe no kutiyumvira ingene byacu tuvyubaka hamwe baca abantu bose bacavuga ati twifuza ari nka je par exemple sinifuza no kujya kubahanze kubera iki ndafise ivyumviro hamwe bene wacu ngaha bomfasha tukabishira mu ngiro igihugu cyacu cumera nkabige n'abandi bo kwifuza kuza kuba mu Burundi urumva kamene wacu niyo mpamvu na sad bivuge ati jewe sinifuza kubayo
ya kabisa yaravyivugiye ndumva ingana
waragiye ari fitiye confidence arazi cyari kubera amafaranga amaze ku investisa muri bino biboro uno munota ntiyogenda kutumara amaze ngiye muri ameka giye kugumaye nawe niyo bayi nawe nyene anso yo bayihemukiye ko urugamba amaze kugwana inambara amaze kugwana sivyo inkingi amaze gushinga urabyo ico ni bikindi abantu benshi bakunda kwirengagiza nkaje ndavye inguvu amaze gushira muri no entertainment wavuze ko ngo mu bantu bibacu ni jeje nyene nkenye none bo ntibama America okay ntibama America bose harugenda kagumayo mama aragenda kagaruka grand frère yahora amaturi za Europe za bubwongereza heza ari nga grand sœur nta mwaka ushobora kugeta giye muri America nka gatatu ya mu docteur rameze mayi murere ivyo bintu byo nzi sivyo kibo na hari Canada urabyumva so Mie si niko hapa. Unaona kama neno acho? Rabi siguri iki. Yuda fise vision. Je urugamba ndiko ndagwana, urugamba ndimwo. N'urugamba satu ashobora kuba rimwe, sivyo? Aravize cyizeye yuko hiyimbere ari heze.
Kabisa.
Nahatobi bamwe. Naho vyo bamwe umwana cyangwa umuzukuru. Mugabo isi. Isoke bayavuye.
Okay, umvuza kino kintu.
Ngo bikunde satubi ntashure guhaguruka ave ngai Bujumbura afata rutemikire rumugaya muri bijya bindi bihugu.
Ego icyo navuga nuko umwanya umwe ni ibintu bitamvuye ko kuko ikibazo nkuko nabivuze muri post iyiraho ko ari visa yagoranye kuko je giye gucaramfashije kirama byose ndetse ndi mu bantu baronkejwe passport de service na ordre de mission ariko nitwigize
stop kanukanya sadbi urumuri rivyo maze kuronswa passport de service kanukanya
ni kuvuga yuko ndi umuririmvi umwe muri benshi bazokwizegwa na leta yacu kuko leta yacu ndiko ndabona neza yuko iri kiragerageza gukoresha abaririmvi guhagaciro abaririmvi kuko umaze kuko umuririmvi karonka passport de service ordre de mission ni kuvuga yuko ubu ufatwa nk'umukozi nyene w'igihugu
ariko umukozi w'igihugu ufata nk'umukozi
kwize nizewe na
leta kubera iki kubera ufite urumva kugira abana yiguhe bararaba nabone exactement ubusa umuntu agiye guherayo kwera benshi nagwa example y'abantu benshi bagiye bagaherayo uravyo hari nabagiye baherekeje umukuru w'igihugu kandi ubukajya nyama etazi ni mu cameraman wa RTNB ari bakia uravyo niyo mpamvu rero uyu mukuru ubu wira leta araba ati uno muntu eske numukozi vya vrai namba leta ari zese atubikamurezo passport nuko abona tumpete investir amaze gushiramwe nashobora kugenda akaguma bari
ego kabisa iyo ni iyo twitter site ya mbere
iyo ni site
biva kuko wabivuze kuva kera
biratangwe biriko birata
kandi urugamba urugamba gwaragwanywe wo kuvuga ati twifuza ko leta dushigikira ndibuka twaze kuba tugikorana ikiganiro uvuga ati twifuza ko leta dushigikira twaze ko leta giri kunuko nuko byo birakunze ariko kandi Edris Simbizi urumwe mu bantu kandi bariko bakoresha nguvu nyinshi mu kwanka abaririmvyi b'abanyamahanga bariko baza hano iwacu mu gihugu reka ngire ko ndabiguza ku rutoki ntarenze guhengama uri kuranka cyane abarinjirwa mu gucu Rwanda kuza ku bitaramo ngaho ariko kandi
ndi sadbi bivuge neza ntuvyitiranye
once abanyamahanga
timaya sinfise nga link gendura be live nagize kuri show ya timaya sinavuze ati anu hambere nga sadbi no show ntuyitabe yari show ya timaya nabwo timaya mu 50 million webagwaye imyezi ashikana zitanu bihebe ntiyavyase ntiyagiye ku gitaramo ntuvyitiranye rando ntuvyitiranye nimunteranye n'abanyarwanda nta kibazo mfitanye n'abanyarwanda
kuri kubwa uvuga ati n'abanyamahanga
jewe n'urugamba ndiko ndagwanira n'abana b'igihugu bajye impamvu abanyarwanda ari mubona hafi niryo soko rya mbere rihari parce que abanyarwanda
n'abarundi
biroroshye tuvuga ururimi rumwe sivyo duvise ururimi rumwe
okay tukiraho nyene
biroroshye kwagura akarere kabo ngaha nubu ndakubwiye ati hijya ejo hasho ya timaya jewe urabe post naratanginze karume namwe ati iyo sho ya timaya mu 50 million Friend of Amstel. Sa 50 iyo ndurwe wigeze wumva. Sa B ugiye hajya wewe uri brand uri ikone. Uri nkingi igihugu bro. Nibaguha yakwiye amugende yo. Urabyumva kamera wacu? Nuvuga tuwe ngo uruka. Ora sika aba banyarwanda bazana apart ntuzenya atoyi note nyinshi uyu ntuzenya uyu wa gospel Israel Mbonyi. Abandi bose n'amafaranga make bazirako. Durari bibi durari zinda mahera make Urabwo me uyu Israel mu munywa je ku 35000 Kuva ameno acho rero umuntu avuze ati ndiko iyo ndiko ndavuga ati aba banyamahanga bazana abana bacu batarabanza gufungura
Kubwa wo vuga ati nituvyanse ariko twifuza yuko umurimvyo umuntu ndako gaciro
ahabwe gaciro abanza age
urumva umurimvyo ariko mara mbona umenga iyo habonetse umutumire ngaha mu gihugu umenga nuvyakira neza
mbo umutumire iyo yaje
ushora kuba eske iye hamagawe uwagize ibako akaja muri ico gitaramo agahembwa neza bivaye n'amasezerano bafite n'uwo wateguye igitaramo eske Idris Simbizi bimubabaza gute canke ashikirwa gute gushikaho umutima wumva ko babara ngo kumurimvye mutakara fatwa neza mu gihugu muri rivye nyene yemeye gu performing
urabona abaririmvye bacu
nishura
Landro akuriye mu isite
cyane.
Nta ba brother twebwe twakuriye mu isite hari ukuntu aba grand frère batubonera. Batubere akaza kaguhendesha imbombo sivyo atakira imbombo. Tigenda mu nzu ahanana unzaniriki iyi. Ugasanga ari kintu do valeur wewe agutumye kwa uru mwana kwa rutitahura. Uba satisfied n'igi mbomba bayaguhaye. Kandi ugasanga hari kintu ubikoze kubera kutamenya. Ibyo sinzi ko no mwishitwanye byigeze kuba bihari. Abara bose mwishita no baragaza. Bara bana bankurira mu mpango. Landri pacheri ingo. Chukambombo chukambombo. Ewa nenda ndani tona kana ni ndete. Chagenda gatora agashakoshi kare mu dufaranga kwitwirashyo ukwezi kose. Chukua tonto. None uri kurayibona yuko hari abana bari ko barakoreshwa muri ivyo. Uri umuntu ari matwire akuze. Wari kintu bikabandanya bigenduka. Aba ari nimbye bacu. Benshi bakuze baradufise generation y'abaririmbyi batigeze biinvestisa bonyine. Sibyo? Turafise abaririmbyi ngaha bakozwe, apana bikoze.
Sibyo?
Ugasanga umuririmbyi studio yarayirihiwe, video yarayirihiwe, promotion yarayirihiwe, nazi su France nimwe. Urabyumva? Uwo muririmbyi rero haje nk'umunyamahanga no kwagusa. Ara performing. Mugabo mugihe abariho n'undi muntu aze amajoro yaraye niki yirigwa agenda nka karume yashobora kuva mu kanyosha n'amaguru gushika kwa miri akahirigwa akirigwa inzara agakubura studio akagira ibikubwira aronke opportunity yo gushira mu verse munini za muri studio. Urumva? Wo rero aratandukaje na wa wundi nawe bari kidoma bagikwiye mu barabara bagashaka gitora gacha bakirera. Kachagi tola gitwara muri studio akirira studio bakacambika even aho cuba cyari kidoma kubera ubuzima mugabo ni cyari kidoma kubera umuziki. Sibyo? Rero cyo kidoma rero gitoyo kwa gitwara muri studio yagaririmba kibona video yacu irariye hit nikizi su France nimwe nikizi YouTube yakirwe gute nikizi na kimwe cyabaye ico rero ntaho kibwira ati abantu bose bafute kirabafuta nikira kimwe kizi. Urabyumva? Hari ibindi petrol by'byasame usanga byakuze bigimirete. Chakuriye hiyo gusanga buragitoyigi cyakuzindirimbo kiragitwa kumacyasama gusa kiye muri studio kivugayo no mu diaspora kirunke n'amari dolari bajana 2 kiragiye kirakoze umuziki umva sa amafaranga cyisofye nikizina amafaranga rondegwa gute urabyumva rero uwo rero mugiye dufise rero generation y'abarimbyi bamezuka rero bari ko baraza nabuzobona ku mafishe yose baguma basama mugihe abarawundinze abaraya majoro abo cyavunye mu ncamake abiyo bavuga bati je ataraya sinda yajye urazafari hazi ngene byagenze bya recording indirimbo ya mbere ngene yageze muri Kenya tana passport afise agiye kurondera kidumu urabiyo nkuyo we yarazivalure ivyo bintu yaciyemo kandi kandi singonga ngo mpaka ngube waciye muri su France kugira ugere kuri ivyo sivyo mugaba barimbye dufise batahure yuko namba no muziki wacu umeze uko umeze hari abantu bagwanye hari abantu biswe abavuyayo urabyumva hari abantu biswe ibibande biswe abanywa rumogi biswe amazina yose ashoboka kugira no muziki ubuko urabyumva rero abapeti bakozwe ata su France nimwe baciye sivyo nitubabwiye ngo makaba bakemo muri France basi batawure yuko ari abantu kion souffert
ariko kandi buri muntu wese buri muri byose abafise ivyamwe bacene n'ivyamugoye muri career yiwe
apana abaririmbye abatubona abantu bama ku mafishi byabikobwa tubona ngabi babirwa ku mirete n'intuze oya sibiye baga nakimwe bazi oya baga sibo baga no kwagusa ati kora uyu ngo sad arashonje ugiye ninzara ikiramuvuga kubera iki Sadbora zo yavu arazi neza yuko ataronsi yo shwa tapata lari. Me wundi nayo imijyango yabo asanga ku meza hari ubwoko bwose bw'amafiriti, mayoneze. Iki
tukiraho nyene nimbona Jean Pierre Kidumu umwe mu baririmbyi no vuga neze ko dufise bakuze kandi bamaze kugira byinshi bakoze muri industry ya 2007 nawe rashogira icashikirije muri Pondo Press yakahabanditse na menshi amakuru. Yaravuze ati yaravuze ati abantu nkamuvuga ngo ni mushaka abanyamahanga
ubwo rugamba nturi gahagusa
ngo baza gutora inoti
abanyamahanga baza gutora inoti abacu ngaba tubisa umukanda
Ngo muza kuvuga ngo ni mushaka abanyamahanga baze ngo baza gutora inoti ngaha ngubiki nibiki nibiki mukama mwakome ndura ati ebana ati mureke baze bakore kandi batora inoti kora ko bo bwao bababikwiye kameme ariko kandi twagiye turabona izindi commentaires zitandukanye aho muri vi sadbi sadbi atigeze yemeranya neza na neza n'umuririmbyi Kidumu kandi Kidumu n'uwari vidufise bafise bashobora gufata ijambo hano iwacu mu muziki
hari kera
Sadbian sano majamba kurikira ni ukwira ingingo vyapfuye Diamond amaze kuza yaje ari sharp cyane muze vyaramucanze gushika aho ahakwa guhindura ubwene gihugu yibera mu Kenya kubwo kudahabwa agaciro iwabo Nota bene twe twagwaniye ngaha mu bugaragwa imyaka myinshi cyane kandi turavyishimiye.
Urazi umuzi
iri jambo rya Sadbio
rya kire. Iri jambo naryakire neza gose. Sadbi nakubwiye ko Sadbari bari karatahura. Mu mwaka wa 2011 no mwaka Sadbi yarahi. Urazi ko na wa mucungwe wa mwembe uhiye umwe wese umuntu wese awifuza. Icyo gari Sadbi yarahiye bayoya bariho bari bahiye Sadbi bayoya Black Gina Godzilla Subiza
ibyo
byo ndirimbo ravyibuka
ndavyibuka
icyo gihe na Fizzo ntigeza kandi
na Rarijo yarahiye
no kuri kakagezi icyo gihe rero na Fizzo yaratinye guhonyora kuburi buno butaka hari giye Fizzo yigeze kumara n'imyaka yavuga ati hajya nyara ati ubwoba naho no je ntibomenye iko naje ini true story ndiko ndaguha ico ge rero abapeti bari bamaze gufata n'imitima y'abarundi bose bakubise shwe batwese twaragenda bamenye wacu Kidumu muri mvye Kidumu yaguma avugana na famba urashaka ndumba ugire ko content famba pepi famba bimeze gute nga ngaba peti bafashe shogi hari havumye n'iyo efira koreshwa na Kidumu arayimukoresha ko efe twa autotune antares autotune ni efira koresha mu audio kubaririmbyi bazi umurimbyi twa T-Pain yige umunyamerika ni ya efe bamushirira mu ijwi giwe ni autotune ni auto umva irako ni efe irakuririmbisha mugabo nahone biba biryoha ari kusanzwe ubitsi sibyo kwera udashite kuri note ya FC kumara amazi qu'est-ce qui s'est passé Kidumu amaze kubona yuko abapeti bafashe yaciye atangura agwanya iyo F tamwa ngo tucyura atangura kwidoga kwera nari karavugwa
aho hari kera
2011 niho ro yakiyiga strategy ati bano bahungu ico giye Kidumu yaragezweho attention nikiye giye kwara makolabo na ba DJ D mu Buganda ba Juliana bande ariko arafasha kuduza baririmbyi bo hanze ico giye East Africa vraiment Kidumu na Diamond yarifuza kuba nka Kidumu yarifuza Kidumu hari na massive Diamond yakoze ova meno acha hakore ico giye ari gucafata ba petit ariko arakoresha autotune nawe ne abensiremwe abaduze urashyo cyakora Kidumu yaciye atimba avuga ati je ndaje mu Burundi yaciye ategura ikintu cyitwa 10 in 1 sibyo avuye ko yarakora bo na underground tutanazi zo mu Rwanda sinzi mu underground ya namba Frankijo ntanu twena mwibage twamenye kuri ndirimbo nyene sibyo me hari abapetinga ba Sadbi ba Harijo bandi bari bafise amatara 10 ubwo
ariko kandi Kidumu yarashoye
bindi rico giye Kidumu ntiyavugwa ngaha umuziki twari tuzuwa wapeti Kidumu yaciye agira ati abagire competition yitwe 10 in 1 kugira ngo baririmbane abandi baririmbana uko nyene ako afata umupeti wo ngaha ukuboko yaciye atora umuririmbyi yaciye aza ngaha bahiganige kuririmbana nawe ba Sadbi ba Yoya narahuye na Black G Ushaka umwaka nyene ndambwira ati Black G ibi bitu ni byakwashusha abumva ati umuvye yabonye yuko ngaha byanse
agomba abereke yuko ari hejuru yanyu ibi nibihe byanyu agomba batibure abereke yuko ebana abarenze urabyumva kugira aronke ningene anagaruka urabyumva peti nibanyumvira baragenda byabereye kuri sekenotiki urabyumva baragira competition gira barimba na Kidumu bro basat bibande boze bamkombozi bose baragize competition sibyo ikiyo baje na chuzi wabaye wa mbere ngo yabaye rarije niyo ndirimbo ntiyabaye urabyumva twari ndiri niyo ndirimbo kwiba turabura
ariko rarije rafite indirimbo
tuzana kubwene byagenze mwaka wa 2012 hacaba pri muziki Khalijo
vya 2011
2011 niyo 10 in 1 twari ndiye kwa Kidumu Kidumu objectif yiwe
cyo gihe urumwe
kwera collab
cyo gihe numu director kaze mu gihe
akaze no ntaba kubese ngo siona ni jetela urabyumva twese nari bibona gusa je ndabirabira kwidirisha sinzi kuri abona umuntu yigubera kwidirisha urashaka kubaze Kidumu je ntanze Eba na mimi nakoranye na hozi je pwani yavuze kwa tanzi mugabe byose je nibe mba nibereye kwidirisha byose mba ndabibona urabyumva gusoye negereye ndamubwiye ati petit frère cyangwa grand frère ntuje ushaka kuranyumvira cyangwa ukareka urabyumva 2000 umva twari ndiriyo ndirimbo umva rarije rabaye wa mbere iyo ndirimbo ntigeze ibaho hashaza pri musique 2012 Khalija cyari yandikisha sibyo Kidumu cha brand ambassador umeongaje ku milioni 180 Khalijo atahana imilioni zingahe 10 choge pri muziki umeongaje kuri 10 million wa mbere
yeah
umunsi wa finale Kidumu arafata mapankarte yarera kuri podium Khalijo mera bo Khalijo ababaye wa mbere ikintu kuya kumenya nuko muri projet ya Brarudi cyo gihe urabyumva muri projet ya Brarudi nuko umuririmbyi ari kuba wa mbere muri Prime Music yacha ko na collab na Khalijo na Kidumu
niyo masezerano yarahari
mwaka 2012 ngiyo Prime Music irabaye sibyo umva hano nyuma y'umwaka 10 in 1 yabaye Khalijo abaye wa mbere umva cyo gihe hari jono yabaye wa mbere dabo umwana wawe umukina basad bibose baba manya kuye hari yapu bayo ya bose batashye bari ati tubaye wa nyuma nta recompense agashimwe kwari kuririmbana na Kidumu urabyumva iyo ndirimbo ntiyigeze iba sibyo aho Kidumu uwo mwaka wose wamaze aguma aririmba na underground baza Tanzania ari underground baririmbanye nibagenda amazina arabona umenya twagiye tubamenya sibyo mu mwaka wa 2012 hamaze kuza Prime Music Khalijo arabu wa mbere sibyo projet rero yavuga yuko umuririmbyi abaye wa mbere acaririmbana na Kidumu niho rero Khalijo yaciye asanga Kidumu muri Kenya bavuga bwo rwacu abandi baririmbana mahiti uraza mahiti Kidumu yakora nabo abanda grande baza Kenya za ni kuzirimbo zimwe zi Yeje yeje wiyo akura zara gahita tukazikuza sana twaraziririmba byose byose zari ndirimbo dikaze
sinamali
hiti nuna musi ni hiti zo ngoma je za ba Juliana ba DJ ngoma kali man rari jobaye wa mbere muri 10 in 1 acabi wa mbere muri pri muziki umva mujama yari nyina avise hiti ya kuri kakagetse ageze Kenya acamukeri kacini cara hasi Uze wame witonda Uze wame wicisha bugufi
Aho zigisi bisa
Ningoni afise ningoni ibaze urumva dabwa aho muziki wacu firi abandi urikura bakwe gukubo kubaduza urashika ba Kenya unapandisha ba Uganda unapandisha wewe ukashufata uyu wanyu witwe yuko ari uwambere mu gihugu cyawe uvukamwe aho ataye uruzoga amplis munavana hamwe mu kinama ukacumwica rika hasi ningoni ningoni uze wame witonda uze wame wicisha bugufi mwene wacu
Yo ni hiti ya lakini vrema. Yo ni nyimbo nyi utaplay
mbu. Musaka tikokori iki kimenyezo
chuko. Ita saidi ya nini. Okay. Bangino kuna pia. Greedy, greedy, greedy yo. Hiti, hiti kuma. Ama hiti kuma, hiti kuma
sesa. Gani hundi mwaba hiti?
Kwa hiti yei.
Nara chie muviziba. Mkidumbu.
Noni ifa. Umbalisho kime raza. Greedy, 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 greedy.
Mungu higi nyoni.
Umbalisho kime.
Hali nyabu nyege.
Ehe.
Jewe na tangu ye kuri.
Jewe.
Ufisi mnyaka chumi ya
mabu.
Munyumanda bigira umuka nta munsi numwe nigeze mifata minene ko sokuru yambwiye ati nta mungu dakiza
kiretse
ukuroga
asagashubira kandi uzabwira iki
uzo kwame wito
abwirande
eske ibyo karamuhanura
amubwirashobwe
ngira sho gutwara umuziki
hari ivyo amaze kujya hiti hari jya sagatunzwe n'umuziki wiwe sivyo eske iyo niyo ndirimbo yari kenewe gukorwa muri uwo munota uzo bame witonda umwicaritse muri imbyo twemeruka mushirika maje ndo mu communicator ravyo Urashaka kugenda umukore
igere. Kuba kuba gya projet, gya projet.
En plus de projet tangu rivuga ati ndashimiye pri musique kuba
yatumye menyekana.
Menyekana. Aho shomva directement yuko c'est pas tenir noir ni projet ya yunze.
Projet ya pri musique.
Urashaka ndo bazehari ati none gara. En plus gende imbere iri kuri chaine ya Gopa DJs. Nyage no kuma account ntino kuma umva mwene wacu. Ibi bintu umuziki wacu ahantu viri. Je rigeze kuvuga yuko turakeneye kuba formaté twese. Abantu turi mu entertainment. Twitahure twimenye. Ravium. Ubu uyi meno ajewe narabonye interview ya Kidumu avuga yuko ngo yifuza kuzuhambwa n'igihugu. Narayibonye. Sibyo? Meno wacu. Umuntu yemvestisije neza. Sigihugu kirirwa kiramuha. Igihugu gusa kirarunye ikintu mwe kaza konoha. Me turakeneye kwemviza kubo twegenye nitwafa tuzokwihamba. Abacu bazoduhamba niteka. Gusigiwe kizodushikikira kizovuga ati umuntu yari intwaye
kubwo ama jambo Kidumu yashikirije rero nta ntimugire
eh nemaze twa turi mu rugamba guko mu rundi ajya wewe urumva nagwa example hano wenyene we yafashe ya mbere mu gukinyiza umuntu nakuvaza kumuduza yambwiye ati uzi wame witonda kumusubiza ndamwisharitse hasi
ndi bimaze imyaka ingahe
fata kuva 2012
Mwaronsa amahirwe menshi guturuta twebwe n'umunsi tuko turakubaza ibazo bitandukanye warafashe micro kumbonesha kuri zitandukanye ndetse ahandi mbega warigeze ugirije icyo bivuze ko konzi yasose mu bihe byawe kandi na wari hit
oya cyo gihe iyo ndime yasose ndo mu director
nari gatangaza project Z
ndavisa my level nagenda cyakomwe no wacu narigeze kubaho ndo muririmbyi narigeze kubaho ndo mu director narigeze kubaho ndo mu mesha makuru sibyo urabyumva Unahise ngo kuba ubu nyine ubona ndafise experience yose sivyo kandi ikintu kigyoshe nuko mu byo byose nagendagira harabona size jewe ari umujama nyise ngo ndu mu influenceur je influencer dans tous les domaines mu muziki uravima kamera wacu ubu rero hakeneye yuko ibyo twabonye amaherere twagiye turabona sivyo tubishira ku mugaragaro hama uwitahura bitahura ufatinga uravima kamera ibyo byo guhana amashano byo guhana amasumu twacane na Peda boro twitahure twenyine tumenye ati naka yarakoze amakosa. Ibyo ni bya ibindakubwiye bya Kidumu namba Kidumu no musa vuga ati ngo tubareke baze. Ni kwera baba muri Kenya. Urabyo? Waba muri Kenya. Kidumu chaque fois kenshi akunde akunda kuzangari banko bimuzanye. Kidumu no muvie. Arakuze afisa abantu biwe ba generation bi usangara ba deja hano. Basigaye bafatinya vuga ati reka umujama wanje nawe ndamutume ko ndamuhereza nawe ndamukateye ku bugari. Urabyo none muri sadbi mugihe je ntarabo mushikiranganje cyane ntarabo mudeja hano zo mwibuka gute namba Kidumu afite generation yewe abantu bafata ingingo wewe uvuga ati inda yangira imwe ikintu naha abandi bose batojya je manfo baramurihira billet d'avion ishakiye ari muri premier class cyane nde kubera aba generation yewe bari mu mabiro none je ntaraja muri biro none ubaza yuko cyabigenda gute reka dutanga ibyiyumvira hama abadutahura badutahura
Yarongiye kandi aravuga yuko yagarutse mu gihugu yaje kandi atari busubire agomba kuza ngaha mu gihugu wacu agume ngaha
agomba kuza ngaha ntazi ni wabo mugabo niyataha sibyo niyaza umuziki wacu kimeze uko nyene bizorangira subiye
kabisa sabye yarasubiye yarongera kuri Twitter urubuga rukunze guhurira ko abantu benshi ndetse
n'abanyinyirubahiro
kabisa yanditse ati ndababaye cyane iyo nibutse ko Kidumu yigeze kuyobora umuziki wa karere yari afise vyose bikwiye amahera fame talent haca habura management ibi nivyo natwe turiko tugwana navyo bigasaba ko bakuru bacu batahura ivyiyumviro vya batoyi babo kugira ngo tugendere ku ngingi imwe
ndakubwiye ico gihe rero wewe ya ico gihe yari afise yo fame na niki vyose nivyo yabikoreshe mu gukinyiza si urabyo attention satubyarigeze kumufuka mera kidumu yo story raise
Grand frère ni saidiye na mimi na
tubwira urabaza makuba satubiya huye nawe muri Kenya uragenda umwe satubiya
umva mvemve satubiya kwenye umva mvemve
inde
umva mvemve
eh
satubiya na kidumu satubiya gize kuranga kolabo na kidumu
urabaza urabazira makuba siko yabikoze siko yabigiyemo uragenda umwe satubiya ndabizi niyo kemera kubivugira kuri televizyo gucye mugabo na satubiya ni umva yuko sivyo akeneye kugira agacumu ku umwaterereye mu no muziki aragenda urabyumva kamera wacu aragenda uragenda akubwiye ati ngize ukuri kidumu mwabanye gute muri Kenya byagenze gute gicyo nzo cyo hari jo nitikiri mugarukana ngaha ni nyine yari murongo iki
larijo
hari jo
kugira tahe
kugira tahe eno ningorane
Ni wamu nukie deprasem.
Nina.
Kidumu ya kutu ya kutu ya kutu. Mwini nubuze.
Menwa. We Kenya uraizi weo. Kenya uraizi.
Dusha kufuga yuko ali kutie merachanye. Kutandi kareza kwa wariri mzi. Waba rundi bangwe mtu wake tulawona makolabo. Ko uvuzi kuri sadbi. Sadbi turazi ko afse umvamvemve. Yara nangiri wana remix. Kidumu ya kizina remix. Tank umvamvemve indi mba sadbi. Ndaida na hivu ka. Sadbi ya nariri mzi. Iya wana ikuri. Hali wachi burundi. No gize komite. Yogu imano.
Yondiri mbo jena hanike temenye.
Umvamvemve.
Umvemve. Umvemve mengo zidi ya kidumu. Yondi mbona bo namba bya
arabaye. Igiye afukamira
yaramufukamira
hari he?
Muri iko? Amusaba collabo. Tifasha kunduza ungire fasha kare.
Ariko kandi kidumu ari mu bantu bafashije abaririmbyi benshi batandukanye.
Abo bose yafashije uragenda babaza amateka yawe. Uragenda utuko turarondera umuti. Uragenda ubaza ati byagenze gute byagenda gute. Urazi ko Cedric Bang yigeze gufungishwa na kidumu.
Kera
mwarashu ndahubiye urugamba turiko turagwana kandi urugamba rukomeye twemera amafuti uruhara twagize mu maherere twagize ko umaze kwemera amafuti wakoze sivyo wemeye ahugwaye ushobora kuvayo gakira
ijambo rya gite yarindiranye nyigishika n'abantu benshi bivanye no gufatana mu ndagati ya Big Fizzo na Sad B ubona meneza ko gwa rugamba rurerure ariko twabonye video ndetse nayo narindi mbona neza Sad B na Big Fizzo bagiye hamwe ndetse bagafunika ku kintu kimwe kandi Sad B mbere no mu gihe twakoranye yaravuze ati gufuta indirimbo zo hanze cyangwa z'abanyamahanga siyo ngingo siyo decision ahubwo no kuririmba kugira zirya yeko zishikira umubanye waraziyumvise system yabivuzemo kandi yavuze muri system nziza avuga ati iyo umubanye yadugije volume
nawe
avuza kwawe avuza kwawe murenze
dawa ya moto ni moto
dawa ya moto ni moto muri maki si question kuvuga ngo nibaze cyane bagira iki we kora dusuguma amahit abakunze umuziki natwe mudushigire bigende neza haryo jambo rya kidumu mbere abantu benshi bari biteze kurindira ni gishika bari barindira ni gishika ukungene kidumu icuna wabo ashikiriza
kugira
ingufu ziwe ziyongere kuri bagenziwe cyo bashowe guhagarara neza ariko ntivyabaye bigikunda aboneze ko na Sadbiana yanashavuye arandika amajambo anenga mukuru we mu muziki mbega nk'abantu bakurikanye ivyo Sadbiana ashikirije harano bashobora kuvuga ati nokubaho ku musaza arabakuye amazi gukora vyinshi amazi gushika henshi ico nk'aho wasimbizi wasema vumba ku ruhande rwa Sad B na Kidumu atari kuri wewe nawe kuvyishwa kuba wagiriza Kidumu
nivyo nokwagiriza Sad
nivyo kwagiriza Sad wowe nka wowe ngaho ubona ko vyari kugenda gute eske koko Sad B bari ubahutse Kidumu canke Sad B
no muno ata namba atari ubujyaga Sad bari karitahura ibi Sad mbere bizi ko je Sad B yambrose mu commentaire igi Sad bari karavuga ubuje natangwe ndayimubwira kuva kera urabyumva Yara mbloa tse shisha u komanta kuri Facebook ya sa.
Paje
iwe zi chini komanta. kubera iki yarakora akayorere nkambwira ati petit frère grand frère ibi rugize uradekonye nuku bwo bakumviriza impanuro agacha afuta agacha amblock sibyo ndibaza kuri frère la musique toi tietela niho wani ijambo fizo yavuze
na wanyinjije
ijambo fizo yavuze Diamond yaje gutora miliyoni 100 kumwanya muto yamaze twe tuvuye muri tournée yose y'igihugu cyose
uragiye Farias yaranabivuze kandi n'agashavu
ni shavu muima Farias aguma haja general zungurukanye nawe mu gihugu cyose Farias yaje kuririmba yashayitahira muga yaragumye haje kugira yerekana urukundo rimba na Sadbi kugira bashire hama duhangane n'umwasi sibyo tuyagashire kubera kijya giye wibuke atasa batafuzo sho ntiyaba urabyo muguno munsi haramaze kwema babana muri bo hari nabo nyene fizo yirereye wenyene mwana yingo cyayica mata kumeza umukate nguyu bleba iki cha muri studio irimba bonyene birereye yafashe izo strago zose yaciyemwo umusaruro yakuyemwo acafata abana ati ngo ndabarere urabyumva mugabane ntiyabarerera muri za strago yaciyemwo Roba meno acho. So rero abo bana rero bamaze kuregwa bakagira ubwigenge ayo nibatigeze batahura kumbe baramaze kuba ama brand. Ubu uyi bajya badahari bacha batora bajya. Kandi diri kagira iki? Ikaba.
Kabisa.
Roba meno acho. Nemamvu rero cyumana rwose atubiye navuga ati eh mwene wacu. Igara bavye. Ubwa mbere twara tuvyimba mugabo ubu uyi turatewe urabyumva niyo mpamvu rero ubucubona niyo igyakite wabonye abaye kubera bijya bagize hijya ejo byarabaye kuri podium yo kuri Blarudi hari umunyamahanga agiye guki miliyoni 100 navyibuka
navyibuka
rero ikiyagiye ibisha bibandanya mu gihe ubonye baragifise power byari kubasaho sivyo mugabo no musi kiduma avuga ati abanyamahanga babareke batse sivyo Saduba akavuga ati bana bene watubigenze uku fiza akavuga ati tubigenze uku tubyanye Sadurumva hariho bamwe bashafata linye ya kidumu. Sadiriki amafashe linye ya kidumu yuko barekurira abantu bakoma bahereza pawa. Baci bakoya nababana nyene baregwa na basatubi na bafizo. Nibashe batora bagacha bashira ku mapodium yawo. Kubera bajya no kwagusa avuga ati ah bazanye juno kizigenza bazanye nambarinda no kwagusa.
Kabisa
nuko bimeze.
Ka tukiraho nyene simbizi urumwana bakubaranira iteka ry'umuziki w'uBurundi. Ariko kandi bamwe bakunze umuziki bariko barakwagiriza kwivuguruza mu ijambo bivanye namwe mu masanamu amwe mu majwi yawe warungikiye umwe mu bigeme dufise ngaho muri industry bakora ku mbuga gukana bumenyi ari we Hozi irakoze asanzwe akora ikinyamakuru Silent Vibe ubona neza yuko yarafise ikiganiro na mugenzi wacu Isaac Classic from Isaac TV ubona neza ko wari kuri vuguruza usa nk'uwemeje neza ivyo ariko biravugwa ivyo abakunze umuziki
yewe umviriza reka ndakumvishe audio Ya Hozi sibyo sikumvisha na audio none
ari audio sinabwaze kubaza ariko zibaze kubaza bamwe bakora kwagiza ati Idris Mbizi mu gutsinda ndetse no kuranwa no kuduta mu mutego mu gihe ashobora kudushira mu rugamba wewe akabazi neza ko ibyo harangira bidashobora gukunda cyangwa bidashobora gushika ngo bibeho ari amwe mu makomantari baneze yuko abakunzi b'umuziki batase cyane cyane mu minsi makuru yaragariye ikiganiro bavuga neza yuko afise aho yoba yarahengamiye cyane bivaye n'imvugo yari karakoresha bamwe mu bakurikiranye icyo kiganiro ni nkuko arababikunze kuko na general narakiravye kameme narakiravye ko mwari kumwe n'umuntu jewe nemera DJ Paul Legend amwemera
ego
ndamwemera rero sasa abantu baratatse mu minsi makuru ati ntihagaze mu minsi makuru Yarafisa uyegamiye biva n'ivyumviro vyiwawe nti arika aravyakira neza baravya baramwataka amaze kwamwataka wonyene arabibona amaze kubibona wewe ariko uradefenda uravuga neza yuko yahagaze neza wakunze ingene yavyifashemo bamwe bakavuga ati no kuduca amazi twebwe nk'abakunzi b'umuziki twebwe twumvise ibintu vyako biraja ndetse twumvise ingene vyako biraja eske wewe wewe ko yaduciye amazi wonyene akemeza neza
neza cy'ikiganiro cyose
bisigura ko bemeye neza
wowe abona bataravye ikiganiro cyose kubera ntushobora wara igya emission wana Paulin sivyo numuntu ari kare amaze ko investisa mu muziki w'u Burundi kandi imyaka myinshi indirimbo ya Fizo yitwa
Munani kibondo.
Yarimu.
Niwe yakoze ijya video ari mu bubirigi. Utubona yuko DJ Paul ye investisi imyaka myinshi. None mugiye ari mu investisseur umwe dufise kan investa mu muziki. Mwe mushe mujanga mukamugwanya atasolution muri ko murazana.
Ni probleme?
Ni probleme ko urazana.
Probleme.
Niyo mpamvu rena vuga ati
ariko je
sinigeze nta
ariko ni kibazo ni giyagaze ngaho niho duyawe twumvise bro.
Ndagato.
Ariko twumvise igice.
Namba hozi yaragiye ku ruhande rwa Paul. Ikiganiro twere ko turakora cari ganiro cari giyagariye inyungu z'abaririmbyi babarundi. Vrai ou faux?
Vrai.
Gushikana aho Paul yavuze yuko agomba tegure concert le 20 mu Rwanda 100% abarundi. Kumwe Bruce Melody azanga abaraza kutwataka. Na Paul nawe nagomba tegure avuze cyo ategure no gitero sinda musiga cha le 20 umunsi urunani ruzo ruko rurakina rafise match amical mu Rwanda. Nemwe ni wacu. Umuntu ashigikije ico cyumviro bo baraza nga. Hakasha umu investisseur umwe avuga ati je ngomba ni yaranje ntegure sho mu Rwanda. Eske yo ntumva yuko uwo muntu ndamupinze wo cumengo ari cyo dupfa. None kwa mbwira hantu no bamagaze. Umbwire hantu no bamagaze ndiko ndapinga umu investisseur umwe wenyene dufise. Ashobora kuba yumvira gutegura ibiteramo by'abarundi. Hari kibazo kimwe impamvu navuga iti yuko hozi yahagaze neza. Porera mu magi kibazo gitarenze iki. Chingene ahemba abaririmbyi muaye do pema cyo kibazo pore n'ashigezanye ishora. Ozi cyo kibazo yaragarutse ko apa yari imwe kabiri gatatu ozi mvuga yuko yahagaze neza paswe icyo kibazo cyanje niba rije yaragishimikiye ko nawe arasubira kibaza pole aje simbizi bika ravuga ndavyumba niba rije kibazo iki nega mwene wacu emisiyo yose ego bose barafise gahunda zabo
turashaka kumviriza audio
yambwiye wahagaze neza paswe kibazo cyanje barakimusubiriyemo
ode twumvise igice
oje mwumvise igice mbanza kumvisha audio ya ozi yandungikiye ariko aratakamba ati je barandembeje ma commentaire ati numfashe
unavugisha nawe unavugisha
kuviriza audio eka ndayitangura
Asa makomantere barandembeje.
Abona abafana bawe.
Gihuru nuko message yarenganye. Imishe amasaha abiri nawe none abantu bafite ubwenge ntibaza kubura ibintu bizima bakora mu kandi nzo je compte kugira suite. Nzogira suite naramubwiye na Paul ko nzogira suite. No kumfasha kwipanga kabisa. Tugire lige yo guteza imbere umuziki mbwa atari lige yo kuzana ibintu by'iminwa. Je naho umuntu avuga atashari karakora. Je wonda mwanka ndamundana mugwanya vrema. Umuntu avuga neza avuga nabi avuga ari gutura karatuka abantu ata ibintu negative gusa ni negative atakina kimegera abana kuri positive ku bantu abana negativity abo ndabagwanya cyane
umbe double ngira mbi
oya mu bisanzwe franchement wewe warahagaze narakunze ingene wahagaze warabaye nk'umujournaliste vraiment yego kubera nta muntu wigeze uhengamira Because in Hamel was hanging around the Raza Rundi, the Gavarundi, Jenny's an Amamgi and our me pro, the way I think I get Mufisemiko, Mufisira, Jenny Mibke, Mikuru Gavarundi. Where I inform Masua, Nova Akira, Ravumba, Nova Akira, Kandavarundi, Ever, Ravia, Titeramabui, Nukoyen, Vafati Jenin. The man would ever win to Nitumria generation in Yokuru Gavar, I hope got to go. Jo mujamari ari UK ari muri mu Bwongereza no yambwiye ati mu bisanzwe hari kibazo abajije batigeze bakwishora ati kandi ya mutipe muri Canada yashimye guta
ya mutipe muri Canada
tagira ikintu akivuze ko mugabe ati mu bisanzwe hari kibazo abajije batigeze bakwishora ati kandi ya mutipe muri Canada yashimye gutagira ikintu akivuze ko mugabe yaratahura neza ibyo ndiho ndavuga ibyo ariko parce que ndishora kugera ku iterambere atamakuri dutanga na Diamond Platinums ya madekara buri mwaka karavuga ati mvuye muri TRA gutanga kudeclare amafaranga ninjije so rero namba dukeneye yuko no gouvernement idushigikira nuko nazi tugira icyo twerekana ko turiko turakora paravuga ngo turakora imiziki gusa no foko naho nyene niho magaze namuno munsi DJ Pole ashobora gutanga amakori muri ya boro yiwe ifo rero ko naba artiste bakora nabone umutipe urumva amafaranga Mwole na wabu gati ndi serious Sivyo, naronse Sponsor ino evenma Iyo batanze ma sponsor Ndavizi kubili kwa samera ya mshiri la kuri banki Bama mwenu inki amera kuri banki Kuja mwenu inki amera kuri banki Na wele amera abaku kwenye Abaru inki la kuna jawa artist
nuko bigenda eh nuko bigira kaguma amatrace yaje amafaranga yakoze ibi nibi nibi kubera uko biri kose namba pole aba yavuga ati narondiye financement y'igitaramo cyanje harasigura ati ndokora n'abantu tete bananuka ariko usanga hari yagenda kubarihira amafaranga arenda abadekarira ku mahera batigeze banakorera kubera baba basinye n'urupa ibintu baba bahuriye mu kabare bakabereza iyo sesa
umva kamena wacu ingwaye dufisike kikoze yigeze akishura
kabisa audio ni izo
audio
kandi kanyu shimye kuzikira habona
nshize habona mfite ikintu nahagaze ko
eske ugushigwa hanze kwa audio zawe abantu benshi nibigeze bacishimira
bamwe bize bacishimira umva mu rugamba je nibereye mu rugamba kandi buri muntu je ndasi ibyo ndiko ndaharanira ndibaza na ozi mukundo nkira audio urumva yuko yavuze yuko nawe
nabitahura
bavyemeza ashaka kutugira league tuduharanire inyungu z'umuririmbyi w'umurundi
ariko nabona arabona yuko umurimbyi w'umurundi afuka amwe mu
none gashya none umuntu ambwiye audio nkiyi umuntu akubwiye ati yuko akeneye yuko twese duhangana no gutino none nweka kumwishura neza gute sinambwiye umva warahengamye kameme no
cyetuye tubaba ngiye niwe gutanga kurumikira audio ivuga neza audio ni itangura
kandi hari karandesha
oya
bazabaye karandesha ngo bikika yarambwiye ati nukuri kw'Imana nkeneye ko dushinga
iki bora kubaje kino kibazo ni kubera ko
icyo gihe kandi urabona uko biryoshye
iyo da polemic
bora ziko yari yo imisha me nkoranye na hozi kuva mba kuva mvuka yari yo imisha me twaye na hozi kuva iri muri bujahite ari muri no bujumbura tv ari muri bujumbura tv emisho ya mbere wo tubaze ko yari emisho zinga
yewe kuri mwene wacu
gahere nyinshi me uno munsi baratangwe kwishi bavita kwishikana Babyita ugira iki?
Kwishikana.
Teka uno wishikanye n'ucumbuza ari umwe umwe ngo kwicarana ngo nabaje. Bajya nyene niho bibira. Kubera bajya niho bage niho ejo ni haza abandi niho bazojayo. Wewe waravuze ati bataguha iyi noti ntujayo.
Kandi ndabikorera ko.
Kandi ndabikorera ko.
Kandi
mugabe rero ujya shagenda. Rero ujye nyera genda. Uramukweka. Buke bazogenda batahura. Buke. Nukwibwiriza ijya emisiyo ndababaye namba abantu benshi bavuga ibyo ntibakurikiranye emisiyo yose hajya harageze igihe ibintu biraryoha poraremera aratwemerera show urabyumva haraba n'izindi mpanuro zikomeye zirimo ijya iganiro bafite ijya iganiro byiza no kugikurikirana kuri ugakoresha ukwiyumvira kwa cyane ubyumvirizanye ugashaka
kandi bugira nanje mpagaze ku rundi ruhande ega jewe maze ku rundi ruhande jewe urya mwigeme ndamushigiki kubera ko urabona yukoze interview mas isaha na nimba mwasho mure mwasho
gutoze
nimba mwasho gutoranwo isaha imwe kimara isaha imwe menga nibi
1:54
bisigura ko ngaho muri record bako recordinga byafatisha amasaha
atatu
kuko hari ibyo bakata ibyo bakuramo sasa urumenyesha makuru abarundi foko nabo bazi barataho urumenyesha makuru rero ukaba uri gukora ikintu nk'icyo kimara mu masaha kandi ariwo wataka abandi bakadefanda rero ngaho babigoye donc tuherere
tumwe igihe emisiyo ikindi nacyo no muri iyo emisiyo kubayikurikiranye naravuze ati naho nza kuyexprime ino panel turiko ntidukwiye turabuza aba sponsor bamwe bati kwera na pole namubwiye ati pole na wewe
kandi kuri kote yawe no kuri kote yawe nayo baravuze ko mudakwiye
sinidukwiye
kuri kote yawe
sivyo umwana w'ubwenge yumvira mu nduru sivyo
bamwe ngo wararushijwe ijambo
kurushwa none muri bane mwese okay redemption voice izanya abanyarwanda babiri baze gushoka kandi shobaye yagenze bon filberi yari kuzana nambari mavumbi nambari inde sivyo pole buchazana abanyarwanda babiri sivyo inde kandi azozana ozi sawa turamuzi avuga ati ndi sengani so none urabyo ngaho rero muri icyo gihe rero ndi jenyene je mpagararira inyungu z'abarundi basanze aha nabindi shakuzane n'abazimbabwe none expecta se muzimbe ngo nareka yakorera ku nyungu z'abarundi none mukobelwa Sebastien ntari ngaho kuri visa ntakoreye ibintu by'abarundi urabyo sana je ntege je nta munyamahanga nanka umunyamahanga wese azi akorera ku nyungu z'abarundi mwene wacu uwo tuko nawe urazi ikintu kimwe ukwiye gutahura ama entreprise yose ari ngaha mu Burundi ashaka abari abanyamahanga sibyo muri leta
adepoza amadosiye avuga yuko tujye ukorera ku nyungu z'abarundi. Nemamvu rero ntuzojajinga umunyamahanga ari nga bagutwaye akazi cyangwa ikintu kobera umunyamahanga wese afise ibintu bimurekurira kuba mu Burundi no kubukoreramo. Sibyo? None
okay ne nkubishitse Buda nkubishitse akaba umu promoter azana umunyamahanga ngaha.
Nawe wewe.
Amazi kwa mugenje ngaha akavuga ati
waramuzanye
akavuga ati jewe naramuzanye n'abandi nzobazana. Mu gihe jewe nabazana nabaza jenzo bandi muri business ariko je nanje ndaguhe na ufungura na uronke.
Yego.
Eske aho nuzoshigikira. Nanje niko ndavuga ati mbwa wa umu promoter azanye umunyamahanga ngaha. Akifuza gukorana nawe. Akaguhi cyawe bivaye n'amategeko yawe utanze kuraba kontra y'undi muntu swati ngiye muramuze kuri aya ngiye muramuze kuri wo karabana na kontra yawe ukarabana n'ingene ibiharo byawe bipanze
yego
eske ngaho ntuzokorana nawe
nzokorana nawe
nero umva kwanze ikibazo cy'amakiri
iyi ngwane polo mama twebwe ngaha umva
ikibazo nawe mu mukeneye iki
ikibazo
eh
ukazobona
umbega niba se gakuza yuko ari abantu bamwe bagenda gukora bivaye n'ama kontra yabari hasi
urazi ngwane umva ndakubwiye jaho magazi ama kontra y'abarimbyi bacu ari hasi
nari professionnel
nari professionnel nicyo mpari je ukazombona na kontra
ubu biko birata biko rafata
mwanya c'est ce que je veux
ko rafata mwanya
sinasi ku munyamahanga
biko birafata inzira
ni professionnalisme ni yahe ni bimwe navugana ni bimwe gakiganiro nyene professionnellement number one on se sponsor par exemple number one on se sponsor if you come just sponsor warons uje mu artiste nabe professionnel bagira ibiciro biri professionnel
ubu cyane cyo cyo artiste
kubyo memena gouvernement
cyo promoter
ni kusema turi ya gouvernement ngo leta
leta leta leta leta kwa passport service
ego leta izo dushikira gute itabura ati uno muririmbyi ingiza gute ku mwaka yinga amafaranga nuko a declare iga leta ikeneye amafaranga ubaze ko leta ari kindi kene n'ubu ngene twokwerekana ingene amafaranga tuyinjiza tukerekana ati muri obere ku mwaka ama declaration yacu ngaya nga ku mwaka mukiga cy'igundigiza n'ukuri ku imana ingingo ruhasha yo zifata kugira twinjize amafaranga menshi ega leta itegereza kugwanira kunjiza byinshi ko yunguka do plus urazi impamvu leta ari kintu navuze muri nyamisho nyene sinzi nuko atagaciro bagihaye ndakivugire nga urabona ibitenge byakotewe ntwamumva amadosiye ngo bafatanye bitenge ngo mugatumba ngo bagize igipolisi abafashe ubwato ngo babufashe ngo bafashe ngo ambulance paki urazi impamvu leta yiruka kuri bya bitenge biba byinjiye ni bitenge biba bize kudevaloriza ibitenge bisanzwe bikoregwa nga urabimva meno wacu urazi wena school
nagiye ni ikibazo cy'amatagisi
samatagisi baragi sur taxa kiye gitenge bakizimbutse ugisanze hariya kiri mweshere mugabe cyo ngaha cya fritextile kirazimbutse mugabe kubera abarundi tudakunda gukonsoma ibyacu local cyo dushaka ibyo hanze urabyumva bajya bace niyo mpamvu leta icibicisha amakori menshi kugira bizimbe kugira bafashe ibi byo ngaha bizimbuke
sohoka
binasohoke urabibona binasohoke ikindi nacyo izi nzoga za Brarodi bana n'ama produits akoregwa ngaha localement mugabo lefe ishizizimbye skol ishizizimbye urazi impamvu izimba amatagisi babayica bihari kugira amaproduit nga asohoke kubera babyinjije bizimbutse tuya tureka gukonsoma y'amaproduit iwacu tukadukonsoma amaproduit yo hanze kubera abarundi barakunda amaproduit yo hanze sitadihe n'umuziki nuko mwumve ati ngo haje umunyarwanda kubera niwe ari hafi niyo mpamvu ubu amaskol yuzuye mu bubare bwose kubera ni hafi nawe urabibona rero ajya amaproduit plus twavante tugumye twavance ajya ama produits yo hanze iyo miziki yo hanze ikiba two consommer nga cyo twibagera yuko dufise nabaririmbye urabibona kubera ariwo umugari uvuga ati utakaranga ugatakabanga ukandura na karanda akaranda urakumva utakabanga utakaranga aho karanga re umva utaye akaranga ni culture ni
culture ya
kacha
ya culture
ni culture eh uta culture lazo ko tufise umushinga nyita ministère de la culture ibaze turiko turi importer culture z'abantu so tuzo tora na kara fin de fin reka tureke izo culture zitwinjirane tuzohereza mu karanda ibira bikwambiye tubareke binjire tutega karanda
tubareke binjire
akirazo bari free ni
baje byinshi
akaranda kazoza kuri twebwe akaranda urumva ijaricyo
tuzotumva utakaranga ugatakabanga katurana karanda
ariko urumva ariko dusubira inyuma urumva neze yuko bisaba ko na ujyako iyo uronse ko kandi ukaronka uwo cyo wifuza na uzotera imbere
ntibitudomina ntibabe kitudominye
Nawe kitudomina.
Yego, kwera.
Sigura ko rero.
Nibyo tudomina.
Aba ikibazo hagisigaye n'abantu
batera. Yego, turi domine, ubu turi domine. Ubu we turi domine. Bo baramaze kwivaloriza. Kandi wabo ntiwinjira urabizi ko bugaye. Twe haruguruye. Indaya bu, maguru bu. Bize gutya. Umuntu wese aguma yinjira. Wose aguma shaye ata peti. Indaya maze gutya ibigwara byose bibererayo.
Breno, sifirizi, inda. Imiti sida pet
eh nakufa karanda ko byose ubwize kugira
bose kuba binjize
nyene wacu forase twibugare twateye ko tunakeneye landi promoter ndisure wewe ukoresheje abantu biwawe sivyo je nkakoresha abanje uwundabiwe nukuri ku imana igihugu cyacu tugishira ku murongo mwino kaca yacu mu muziki yacu kandi ata intervention nimwe ya guverinema gusa yoza tubabwiye ati ebara sadbaje ku declare aje kuronka contre miliyoni 500 18% ya 500 miliyoni anga fata 18 fois 5
chugwitse mm 18 fois 5
haro miliyoni
90
mirongo 90 90 miliyoni umba haja ijya contre sadbaje yavuze ngo aje gusa 500 miliyoni Haga 90 miliyoni zabazinjiye mu kigega cya leta. Me kuba yari biruta kuma tubesha abara mabeza atagira umutwe ramaguru.
Bitacara
mu genda kuraba. Bitacara mu genda kuraba. Eh. Ntamenye ntabaho. Ah, babantu baratubesha. Ugiye gusaba passport barayikunyima. Jo yari nini hawo ko serie. Rero tudekare vya vrai. Kibi gihumbi kibe ari iki kivuye mu yasho yanje. Sibyo? Pole aronse sponsor atinanse sponsor ya 200 miliyoni kugira negure ino event. Uburi mu artiste wese ndamupiga Na mwandikiye yuko hari aza kuronga 2020 kandi akubite DCDC. Timugabe DCDC na mingenda ngena ma technique agira oki ugacudekra dizi nemi yo wisa dizi pose ya 10 millions nemi yo wisa TV ya papra pan. Icho gere tani dodushigikira.
Cyane.
Yalo. Chegi ibyo zosaba byo zosaba eh petera eh gacha ministeri eh aba izini nzabu zanje. Me mugiye turi muri video ko nyene turi kugo twidegemza tuzoguma turi tugene gene uzoririmba indirimbo bagufatira gukubita ipinga umugasho uri kuri atwica ndo yivujwa nini twe yene nta gaciro dufise
kabisa
sister
ah buda
yego mena wacu
cyane nkunda ndagushimire ikintu ngiye ntahuye kuri wewe kandi ari naryo rya mbere ugishikirije n'ikintu kimwe n'ikintu cyukumva yuko utansa umunyamahanga ariko wifuza ko umwana w'igihugu ajya
afungura apana imbombo apana imbombo
oya afungura
aje
ariko kandi kongera kandi ugasaba
yego
nabanyenye na bene nyene gusaba ayo gufungura
bafusaba yakwiye
basaba yakwiye
eh
abahaza ndetse abahariza
umuryango uri kuri afishe mu gihugu
cyose icyo ni kintu cyo guhimiriza
niyo
mikomateri
ehe muri gya audio namubwiye hozi ati namambwira nabandi ati ntitube ababaroga abarimbyi bacu bararozwe tubarogore
imikwi umuntu wese
uzokwisharika ngaha ndibaza bimwe by'amabezo arabaze kubivamwe ngo yigenda ngo namufatiye ngo mu Beri Kristo ndamusanze mu myumba ati warabihe byivyo niyo mpamvu uri cyari ku muntu uwo fata principe yuko iyi micro yawe iyi izo cyako umurogoro urumva cyo tumurogoro ese umuntu azo ubunda kwitse ubunda gutazirizina umurogozi
umurogozi
umva barabaroze ubunda gwa kazina gashashe umuki
umurogozi
umurogozi bara barozi wewe ubunyene iyi micro yawe ya YouTube TV iyi micro bara YouTube TV ndayisabye yuko yogenda kurogora abarozwe bamwe bicarika bamwe bagirisha ma competition wati kugira turirimbane babicarika hasi yo bakora indirimbo barogore bamwe bicarika mu kabare bakabahereza amafaranga ati wewe ijya podium iri ko matara menshi wewe ni waronka gafoto gusa kuri ijya podium zo buri gihangange ukavyemera murogore uvaga mwene wacu genda urogore baba peti bose bashinga ibintu ngo na management sivyo ama management adafashe genda urogore ubereke ngo management akora barondira abavuka urabyumva genda urogore ubereke yuko umutwe umutigira inama nta muri imbyisi nyira contract ugatwe kiwe Genda ubarogore ubereke yuko tuje turi babiri batatu. Sivyo? Dufate nko ubukonte yaronse wewe. Genda ubarogore ubabwira ati wewe je tujanye bategeza kudureza amafaranga ya twese kandi uce tuzimba. Urabimo abarimbyi bacu genda barogore bavuze kugenda gutorera amakontra mu bari
kandi reka shimire ama companies atandukanye abananye yizera landri promoter
tukora
na ma company
ego
ama company atandukanye kandi bivanye ariko namwe mu bantu dufise bari hejuru mu nzego bishimiye cyane amajambo nanditse bishiye ku rugwa rwanje rwa Facebook
ego
ryaryo rya mbere na telefonwe n'umuntu
umushef
umushef yarambira ati pete yangu ni fresh muko mukora neza iki nibiki udu contract mwetumwe mbese naba mu ba promoters bategura ibiteramo
nize ko contract uronka wihagaje numere nkaze
nzo oya vraiment Jake bacanditse bari ya dasinye n'igisoka
babona abantu bangahe babimwe mwarita wenda ziyo mwaje muva
urahazi none ubundi urona ko tumeze neza
yego
rero mubandagiriza
ubwo tumeze fresh
wera mbo warita we kandi jewe sinigeze nanga umunyamahanga
genda re urogore
ahubwo jewe shaka badukwirize tubibe fresh
sesa
kugo ntuhavu ugena gukoresha igano utaye namaguru
reka re gutari kutavuga ko bavuga
ko abantu
bagiye batari
kandi ubu nisa yego biraza ahubwo ni fresh nitwigera tunaniko burero ndo murogozi
umurogozi
rero nanje rero kuri no microphone ico kiwanze ya microphone zo ziraja ko
umurogozi
urogora
urogorwa urogora
urogozi ndogora
yego
eke eh umurogozi
umurogozi ugiye gutanga umurogoro imikro yawe umurogo bayita umurogoro barakuroze akirenda guhe
umurogoro
pese iratoa mote hamuzo curaba mu mwaka banyarwanda urabaza harabaye barogozi baragwanye barita urubu wabo ni winje uzoba bagopasoka ndo yivo bro
Idris Simbizi my brother ndagushimire bro
ndagushimiye sana
ndashimiye kiyago tugiraniye ushobora kuba nayo gya mbere tugiraniye kiyago nk'iki koje sinari nzi buya just nayo bwamenye neza uhagaze
eh
Sadbio narahamenye ko Sadbio aragisiguye ati jewe kufata ugafuta indirimbo cyo kugira siyo stories wewe ugereza voriba maye ko yawe ayenze na faza ndumuhagaze nawe unarusa uhagaze
ahantu magaze umufuko wose uronke umufuko muririmbye
umufuko muririmbye uronke icyo sigarana
n'umuntu wawe wose uronke
icyo ufungura cyo wiheretse
rero muri ibyo byose
byo ni ndagano
wewe nyene
ura son excellence
wewe nyene ni umenya ati son excellence ega son excellence ntamenya byose warakubwira ati code ndayiguhaye yarangiye n'umufuko wewe ni umenya ati ibyanje biri kugira nge byogenda kuri umufuko wanje uje amafaranga biki mu muziki wanje bigenda gute sesa
ariko kandi ntagushiriye mwere ga umuvyeyi bafise abana benshi
yego wewe ni wewe nyene wimenya ufise impano yawe nubwira te bana mutama nuko uko imana jewe kugira nge byogenda ukugawe hari ahantu bifira hajya urabibumba hari umuntu andiri njya
ariko kandi mujya mu rugo iyo umuvye iri mu papa ari mu nzu inzu ifise ivyumba 8 10
yego
umu papa niwe atwara urugo gose sivyo ariko kandi umu papa ari vyatamenya biba mu vyumba bimwe
vyumba ni bire
mu vyumba
njumba bimwe ndaguhaye rero
mama aragerageza akamufasha
ndagufasha bitamubwiye
ariko kandi nugufashanya ukamya ati je cyo mujanje kiracafu ifo ko ndagikora
magasabune
ndagikora
neza si ya passport amuha bamuhaje
magasabune bigende fresh bigende neza my brother je ndagushimire bro
yego
ndagushimire cyane kandi ndifuza yuko nanje ndakurogora uronke nawe amafaranga yo kwimyesha uronke nawe
ntiharagera
beho neza nyine nawe
ntiharagera
ega na waroze ko ndakurogora
Je
ndumurogotse
ego
ja ukurogo
ya ntiharagera nawe yamana
nobanza kujya ndagusigira bingayo byo kwimwesha ya vanze
njanja je kibazo mvise byo kujya
ushinda kusigira
nayo kujya ko ubu wingene amahera yo kujya sinene amahera yo kwimwesha jewe
ndagucibira basi bro
thanks sir
bienda kamera ni
imbecile cameraman bali
bali kabisa asante sana ndabakunda cyane yes yari landri promoter aka umurogozi aka vamas vab killer wazi kwa mazina msamazina menshi umuvumbuzi mutarani kwa kizima moto ntwari kirumara muziki w'urundi na narimwe ndigera niyita
kwende kuba rero kirumara wa vre barogore bararozwe barogore
asante sana bro nitwigera turaniko